aphazamisa umkhono.
Aphazamisa azo. Hayi, ngingathi aphazamisa umkhono. Ngoba ngasho abaqala yithi.
Kanini?
Ah, yebo kanti.
Yebo, ngiyiphuthara.
Imaqala. Uthi operation cleaner kufuna ngikubona.
Hello guys, I'm back with another video. If you're new, please don't forget to subscribe to Chef the Soul TV News. Don't forget to like this video and do comment on the section down below if you have anything to say. So lana ke bafowethu ke njengoba nibona laphayana ke amaphoyisa kanye nabafowethu laba ke abahlala emgaqweni ke esibazi ke igama ke abajwayele ukubizwa ngalo ekuthiwa ke amaphara. So this is uFlorida if ngingaphosisi noma ke kulapha eThekwini uma ngingaphosisi nganza kwethu nongicorrecta ke uma ngenza iphutha. Kodwa ke lapha ke bathe bathunywe undunankulu njengoba ke benza ke i-operation Khuculula laphana ke kuhlenwa lona ke idolobha njengoba sazi ukuthi ke endaweni eyiningi amadolobha abhekene nayo lenkinga. Lenkinga ke akuyona ke eyala eThekwini kuphela kodwa ke endaweni eyiningi nje nakhona lapha eMaritzburg sike sayibona nasendaweni eyiningi nje ekakhulukazi amadolobha amakhulu. So kubalulekile ke lokho okwenzeka lana ke ukwenza ukuhlanza kahle kahle ke idolobha ngoba uye udlule endaweni ke egcwele khona laba bafowethu uthola ukuthi ke kulezo indawo lezo ubugebengu bukhona uthola ukuthi ama drugs lapha asetshenziswa khona lapho nje ungcola futhi ke idolobha ubathola beqululwa ke dustbin benza yonke lento le imkhuba ke eyahlukahlukene khona lapha ke emadolobheni. So this is one of izinto ngempela ngempela kubalekile ukuthi ke ziapplywe ziimplementwe futhi ke khomba ukuthi ke ama lentuzana amadolobha ethu ke a clean. Lento ke isikhatheni esiningi yeyixoshe ama tourist. Kukaningi uthola ukuthi ke indawo efana nalezi ke kunama tourist avakashelayo. Kodwa manje ke kuye kube nokusaba ke ukuthi nabantu balethe ama business abo for ama investor nokuqasheka kwabantu ke futhi lapho ke kuzoba ingcosana obviously ngoba phela basabela bona ama business abo. Labantu ke esikhatheni esiningi badume ngumtshontsha badume ngokuthi ke bashare ama drugs abanye babo bayawadayisa bedayisele ke lezo ingane ke ezifunda isikole kwesinye isikhathi. So njengoba nibona laphayana ke iyo enye indlela lezo yokulwa kahle kahle ke nokungcola ke kwamadolobha ngoba esikhathini esiningi sesanotice ukuthi ke ngempela ngempela ibona abantu okuyibona ke abangcolisayo emadolobheni. Singeke sakushaya indivaka ukuthi ke futhi nokugebengu buyanda nabantu futhi abadayisa ngomzimba njalo njalo bakhona kuyona lengxenye yale group yalaba futhi. So umbuzo wami ke uwodwa ukuthi ke njengoba besuswa la bayapi bazoyiswaphi uyabo okuyinto ke bafethu ke if ever mhlambe ke nawo nombono nawo mayelana nalo lolu daba you can comment on the section down below ukuthi ke ngokucabanga kwakho njengoba besuswa laphayana ke ikona iyona yiphi indawo ke elungele ukuthi ke bahanjiswe kuyona. Ngiyabona ngibonile omunye umfethu uye waposta laphayana ke kuma comments ke esho khona ukuthi ke abavele nje bafakwe umjovo kuphele ngabo. yabo. So I don't know ngale this was umbono wakhe, and I want to know ukuthi ke wena la ukhona ucabanga ukuthi ngempela iyiphi isolution, uma besuswa la ikuphi la abangagcinwa khona.